MTSANA WAHANGU Nibenushe mabi Haba batina wenga mwambo nyanzu kabati Batina we raditi potea MTSANA WAHANGU Niunishe mabi Udu wangu ufana na umwala hangu Udua hita njazuya Mitile mbelea Otuwe shelea Na amu Ruhoni Bahati ya Na ila webigu Uone mitali mtana siwa Uda
Salam alaikum.